Nossa, bonito. E tem outro querendo bem que neva caranga ouro, o gachoco teca, o caranga candi o cagio. Igikombe kimwe c'uburo ushobora gutegura ibikombe bibiri by'amazi. Aye, nabushyize ku ziko, ari ku muriro mukeya, ako butanguye biko batangura kugira guhindura ibara. Nateguye amazi agira abire, urahindukiza kugira ngo buhave buzigira. Aha ndabona yuko babukwiye kuzigika kugira ngo ntibuhave buzigira. Amazi nayo arabize, irashiremo buke buke kubera ubishizemo byose, usutsemo utasigize buke buke buca buduga bugaseseka. Cyamfundikira aho uri kubabira, cyamfundikira kugabanya umuriro, aca ndindira iminota 25. Iminota 25 igira ihere. Ushobora kuraba niba bumeze uko amazi atanguye gukama, yakamye. Ushobora gusha munsi y'iminota 25 canke hari aho biba bikenewe ukongerezamwo ayandi mazi makeyi kugira buhwane, ariko ntiworaba ntibushaye. Uburo rero ni bwiza. Jewe burahi, uburo ni bwiza. Ushobora kuburya n'amata nk'amasereyari mu gitondo utwanywa, canke muri salade, canke ugahindura aho uriye umuceri ukarya uburo ugakuranya. Yego, murakoze, sawa.